cambere na mbere nuko ivane iri ivugizo yatumye atamazi ya Rusizi agica muri ruri ya Rusizi rugabura Burundi na Republika iharanira demokrasi yo Kongo yavane yo kugurugwa biciye mu biganiro hagati y'ibihugu bibiri mu nzira ya diplomasi ijya vane ikogurugwa iyo vane yashizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na kane igihe bagize bati igice cha Rwanda Burundi bumvikane na Congo Belge kugira ngo amazi ya Rusizi yari yateye imirima y'ibikaju muri Kiribaondes igatuma haba umwimbu muke w'isukari muri iyo Kiribaondes bagaca bashima guca iyi Rusizi mubona amazi bagaca bayazibira yose agaca cangaha muri iyi Rusizi hariya rero byo bavyiza yuguruye Yovane bagasubira bagaca inzira y'amazi kugira ngo amazi ya Rusizi ace habiri agabanuke igihe hacibwa uru Rusizi harubatswe amakanivo n'imigende yatwara amazi ya Rusizi yabaye menshi umugende usigaye ukora n'umwe n'uyu mbere mubona utwara aya mazi ayindi migende abantu barayubatse ko irazibiye iyo nayo yokugurugwa kugira amazi ya Rusizi agenda hariho nabiyumvira ko bogira kiraje bozana amamashini bakasubiramwo Rusizi bakarutunganya neza ivyo vyova kuvyigwa ubunyene sino kwemeza ko ari umuturama kuko ari naho twohava dushiramwe imashini ugasanga dukweze amazi yatanganika kubera yuko Gatumba iri hasi hafi y'urugero rw'ikiyagatanganika cyo no vuga niveau de la mer ou de lac Tanganyika kuburyo rero ugiye kuzana imashini twohava dusanga dukweza amazi yatanganika gacadu.